Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe nshuti banyunywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nomboneja kure yacu rero yanyu. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye ariko cyane cyane mu gisata cya politike na makuru tuza kugaruka kubejeje gutangazwa n'umushikiranganji Marite Niteretse kandi nanone akaba ari bitakiriwe neza na bamwe mu banyunywanyi b'umugambwe seneri uhagarariwe n'umushingamateka Agathon Rwasa mu mategeko. Ni byinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru. Ni mu gihe bamwe mu banyunywanyi bagize ibiro vya politike vy'umugambwe seneri bari bamaze iminsi bandika inzandiko zerekana ko ingingo ziheruka gufatirwa mu makoraniro kaminuza asanzwe n'adasanzwe y'uyu mugambwe yabaye kwigenekerezo ya 30 mu kiza uyu mwaka w'2023. Umushikiranganji Martin Niteretse nawe mu vyo ajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ahejeje kwandikira ikete umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe seneri. Ivyo yamumenyesheje muri iryo kete nivyo tuza kugaruka ko mwido nido yano makuru dore ko bitanashimishije benshi mu banywanyi b'uyu mugambwe seneri kuri ubu urongowe na Agathon Rwasa. Ni mu gihe kandi twari twabwiye ko mu minsi iheze hari ivyari vyashizwe ahabona na bamwe n'umugwiho w'abanywanyi b'uyu mugambwe bavuga ko bari mu biro by'uyu mugambwe biyamirije n'abivyavuye mu makoraniro y'umugambwe yoba yarabaye kwigenekerezo ya 12 Ntwarane ndetse n'iya 30 Ndamukiza uno mwaka. Mu rwandiko bashize ahabona ico gihe rukaba rwaratewe ko umukono n'uwitwa Nestor Girukwishaka basigura ko ayo makoraniro atakurikije amategeko agenga umugambwe ari naco gituma babona ko ivyavuyemwo atagaciro bifise. Bamwe rero ico gihe Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru w'umugambwe seneri nawe yabaneguye avuga ko yaneguye abasohora urwo rwandiko avuga ko bakoresheje ibimenyetso vy'umugambwe kandi batari mu nzego. Ikindi yabaneguye nuko bavuga ko bari mu biro bikuru vy'umugambwe kandi inzego zizwi zihari. Ni byinshi tuza kubabwira ku vyo biriko bishikira umushinga amateka Agathon Rwasa. Bamwe bavuga ko vyo ba ari ukumunaniza mu rugendo rwe rwa politike kugira ngo uyu mugambwe ucikemo ibice mu matora agiye kuza bazabe bahagaze nabi. Ese Martin Niteretse yatangaje iki mwikete yandikiye Agathon Rwasa? Navyo tugiye kubigaruka ko ku buryo burambuye. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utajeho cikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure uri mu bambere. Nkuhaye kaze mwido nido yano makuru. Nkuko nari mpejeje kubabwira mu gihe bamwe mu banywanyi bagize ibiro vya politike vy'umugambwe seneri bari bamaze iminsi bandika inzandiko zerekana ko ingingo zeruka gufatirwa mu makoraniro kaminuza asanzwe n'adasanzwe yabaye ku mugenekerezo ya 30 Ndamukiza umushikiranganji Marite Niteretse mu vyo ajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano nawe ajeje kwandikira ikete umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe amumenyesha ko atesheje agaciro ingingo zose ziheruka gufatirwa mu makoraniro y'uyu mugambwe. Muri iryo kete ryo kugenekerezo y'17 Rusama uyu mwaka w'2023 ariko ryashizwe ahabona kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 19 Rusama uyu mwaka w'2023 imenyesha ko amategeko agenga umugambwe seneri azwi n'ubutegetsi ari ayavuye mu ikoraniro kaminuza ryabaye kugenekerezo ya 16/0 umwaka w'2019. Ikindi ngo n'indongozi zizwi nizashizwe ho niryo tegeko ryo mu mwaka w'2019 nk'uko biri muri iryo kete. umushikiranganji Martin Niteretse akaba amenyesha ko yafashe izo ngingo inyuma yaho abagize ibiro vya politike bashika munani bari mu baheruka gusubirizwa n'ikoraniro ryo kwigenekerezo ya 30 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 bavuga ko ritigeze rikurikiza amategeko. Rero bakaba barandikiye umushikiranganji Martin Niteretse bamusaba kurenganurwa, akaba ari navyo vyatumye Martin Niteretse atesha agaciro ingingo zose zeruka gufatirwa mu ikoraniro mu makoraniro yabaye muri uyu mwaka y'uyu mugambwe seneri uhagarariwe imbere y'amategeko n'umushinga amateka agatorwa sa. Uyu murwi nkuko narimejeje kubibabwira ni umugwi w'abanywanyi w'abanywanyi b'uyu mugambwe seneri bavuga ko bari mu biro vy'uyu mugambwe kandi biyamirije vyavuye mu makoraniro y'umugambwe yoba yarabaye kwigenekereza ku magenekerezo ya 12 Ntwarante uyu ndetse na 30 ndamukiza uno mwaka bavuga ko bagiriza gatorwasa kutubahiriza amategeko y'uyu mugambwe. Muri urwo rwandiko bashize ahabona rukaba rwari rwatewe ko umukoroni witwa Nestor Girugwishaka basigura ko ayo makoraniro atakurikije amategeko agenga umugambwe, garico gituma babonye ko ibyavuyemo atagaciro bifise. Abo banywanyi ba seneri kandi baremeza ko haheze amezi atandatu indongozi nkuru z'uyo mugambwe uhereye ku bari mu biro bikuru by'umugambwe barangwa n'ukwinubana n'ukurabana y'ingwe. Basabye rero uyu warongoye umugambwe seneri gutorera inyishu ibibazo biri muri uyo mugambwe ashize imbere inama n'ingingo aho gukoresha igikenye mu gonyanga amategeko agenga uyu mugambwe seneri. Ni mugihe kandi Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe seneri yaneguye ko abo basohoye urwo rwandiko bakoresheje ibimenyetso by'umugambwe kandi batari mu nzego. Ikindi kandi yabaneguye nuko ngo bavuga ko bari mu biro bikuru by'umugambwe kandi inzego zizwi zihari, akabona ko atayindi ntumbero bafise atari yo gushinga ishami rya seneri icyo yise inyakuri. Kuri ibi bya inyakuri agatorwasa nawe hari ibyo yigeze kuvuga ko ngo bijanye na nyakurizasiyo mu mugambwe seneri. Ngibi rero ibiri ko bivugwa, bamwe bakabona ko agatorwasa yoba atanguye kunanizwa mu mabanga yiwe ajejwe yo guhagararira uyu mugambwe imbere yo guhagarariye umugambwe mu mategeko mbere, bamwe bakanabona ko bishobora kuba ari inzira yo kuzomuburabuza mu matora agiye kuza. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko Ingozi umustanteri wa komine Ruhororo ahamagarira abadandaza gukorera mu isoko nkuru y'iyo komine imaze imyaka 10 yubatswe ariko atawuraja kuyikoreramo. Iryo soko ryubatswe ahitwa Gahanga ku ibarabara riva igitegarija Ingozi mu mwaka w'ibihumbi 2013 inyuma yaho abarwizatunga ngo barubatse amazu y'amadandarizo hirya no hino y'iryo soko baca bashima kwigumira no kudandariza inyuma bataryinjiye. Kuri iryo soko hatangwa n'udutanda tw'ibiti n'utundi duti abadandaza cyane cyane impuzu bashimye gukorera ko haba mu gice cy'imvura canke umuci. Mu isoko imbere haragaragara kandi nta meza nta gatebe canke ikindi gikoresho cyo kudandaza kiharangwa. Mu ncamake ngo nta gikorwa na kimwe kiharangurirwa. Abadandaji bahakorera bashikiriza ko banse kuja gukorera ahantu hugaye cyane hatabona, kuko uruhome rw'iryo soko rwubakishije amatafari bigatuma uri ku ibarabara atabona ibikorwa muri ryo. Birukundi Mamerite Musanteri wa komine Ruhororo agahamagarira abadandaji bose kuja mu nyubako z'iryo soko kuko zitunganijwe neza. Musanteri wa komine Ruhororo we avuga ko komine iriko irihweza ku uko ivyo vyitwazo vyogabanuka maze abadandaza barangurira ibikorwa vyabo muri iryo soko komine nayo ishobore kuronka amatagisi n'amakori ibiyoroheye. Nako kandi muri aya makuru tubabwira ko mu ntara ya Makamba ku myaka 16 gusa ariko arakora urubugwa hwaniro. Uyu ni umunyeshuri yitwa Tumusavye Yesu François yiga mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'ishuri shingiro ku ishuri ry'akarorero ry'i Makamba, aho asanzwe yiga mu gisata cy'ubuhinga. François avuga ko yagiye habona icyo cyiyumviro kimuzamo na riryo asanzwe akunda cyane cyane ubushakashatsi. Ibyatevye rero baratanguye gukora, ubu akamenyesha kagejeje ku bice birenga 50%. Izina yitoreye ry'urwo rubuga hwaniro ni Frasasu, ngo ni mfunyamfunyo y'izina ryiwe François Tumusavye Yezu. Akavuga ko ruzokora nka WhatsApp cyangwa Telegram mbere ko rwo rukazoba rworoshye kurusha izo zindi. Nini nahazwe Andre, umuyobozi wa Lycée d'Excellence de Makamba, we asaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo indero gushigikira uwo mwana muri ibyo bikorwa no kumukarihiriza ubwenge kurusha. Mu ntumbero yo kumufasha, ishuri ryamaze kumuronsa ikibanza akoreramo imashini ya bwonko hamwe na internet. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Icyo nkibutse ufite onde subscribe cyangwa isabone kuri wowe utere wafite ndako kugira ngo utuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu ba mbere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'ibiri ko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze mbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Bara TV, muhezagirwe.